Ka tūhurua tia e te papatonga rewa tāna whakaaturanga nui rawa mai anō i tāna tūwheratanga mai ki te ao e 21 tau ki muri. 12 miriona tāra te utu a ko Taiao tērā e whakaatū ana i ngā miramiratanga o te Taiao tonu. Hei tā te ripoata a Eruera Rerekura e whai wāhi nui ana ngā mātauranga Māori ki te whakamīharotanga nei.
Aere mai ki te timatanga o te ao.
Mai te timatanga ka ki te, te manuhiri, te orohanga nei o te ao ki tā te ao Māori. Nō reire, koere te honore ki a mātou nei, ki a Ngāti Mahaki, makawhi o te tai pauchini nei, e kōru nei o rātou kōruro mō Māori.
Ko te Taiao te ingoa o te whakaaturanga hou ki te papatongariwa. Ā, ko te mātauranga Māori, te putake o ngā whakakitenga katoa.
Koere te take ka kite nei te mātauranga a iwi, me tō tātou reo e pupu ake nei kei te rāwahi, kei te rāwahi.
Ā, kua whakarangatira tēnei whakaaturanga i ngā kōrero a te Māori.
We are learning from Mataranga Māori team and it's a two-way flow and examples are some of the seabirds. We did not know if they had Māori names. They may have in the past, but so kawao, the shag.
Hei tā tēnei mātanga maunga pahū, nā Ngāti Tūwharetoa i tuku mai a rātou kōrero tuku iho mo te orokohanga mai o taupō moana.
We have an amazing animation of the Taupō eruption and the formation of Lake Taupō, and it's also partnered with the Parakau, Ngāti Rōirangi's Parakau, through from Whakaari, White Island, right through to Tongariro. So that's by far my favourite piece.
Haunga rā ngā whakaaturanga mīharo e kitea nei, ko te manako ia ka tipu ake te aroha mō te Taiao.
We want people to recognise we've got some challenges with our active landscape, with climate change, with fresh water. There are things we can do to make a difference to nature.
Ko te Taiao, ko te Taiao, kua. Nē pēhea mātou hei tiaki i tō tātou Taiao. Nō te mea, kaore tātou e tiaki, e hei whia tātou.
Hei te rā horoi, puare mai ai te Taiao ki tōna iwi. Eruera Rerekura, te Karere.